nyochana asewachonegi ni kotimo kamano to karakro jowagi kotimo ma Kenya ka kawa walos pinywa kendo gitamre golo osuru uwinja inja koni jothurwa nyalo tamre golo osuru okunyalo tamru okunyalo bedo ni un wasumb jomoko nugolo pesa titiyogo e pinje mamoko kucha uwinjo wachni mae momiyo kendo sani nyok dhi golo bajet moro magimedo osuru mang'eny sani kichamo msara ni siling' mia achiel to 60 ging'adoni mana osuru idong' gi 40 kende mano be en gima kare utamru wachni udagi gima dagi oting' ne badgi koro omiyo jothurwa nyocha ne ugo ombulu higa mokadho motegno ahinya ombulu mopoto mopoto uwinjo mane kaka ne ugoye kani jokisii be nogoye kamano jotoko dera be nogo kamano chojo yiedhi wakamba nogo kamano yonam chumbi nogo kamano oria nogo kamano masai nogo kamano turkana nogo kamano nairobi nogo kamano winja ombulu ma kamano ninyalo loyo ok ninyal lore ok ninyal lore nyaruta ruto ok ninyal yombowa to ng'at winja koro kane weche odhi kucha iluongo ni Bomas of Kenya to jimiluongo ni commissioners gin abiriyo ang'wen okwer ni mae miriambo adek emochungi miluongo ni Chebuchietha kora penjo ang'wen gadek ere maduong' ere maduong' to ang'ni ni kwano makamano ni supreme court kwanono dhi onego kwanono dhi onego gi giwacho nang'o nadek geny molo ang'wen winja nikech nosego dhogi bor ema incho kuna huyu wang'ni to wadagi ok wadagi ok wadagi kumodagi oting'o ne badgi koro nyocha owacho ni chik lang'o en mar kwalo dhok ong'eyo kwalo dhok e tij lang'o to kane gikwalo dhok nitimo ang'o ok nilawogi ok nilawogi to ok nimagi ok nimagi bas mano mincho kuna huyu dhero ni madhi kawo jodhuro uyie 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 chik mar Kenya wacho ni teko duto e piny mar Kenya ni e lwet jopiny jopiny nyalo tiyo kode kaka gihero giwegi kata ginyalo miye jomoko ma giyiero gi kura mondo otigo uwinja to gima wadhi ayudo ni joma yiero gi kura gi igo bechgi malo kucha ka gisedhi kucha kaka dhogi bor koro giwundi yo ni wadhi odwaro maendeleo maendeleo ma gidhi dwaro onge uwinjo kamano emenyo wawacho na huyu jogi koro waketo tengi koro wadhi kum jopiny moriere to joma nyicho yier moko ma koro dhogi odhogi ogino ogoborgi modhi kwani kande nyokono mera ini chalo nyako manyocha ne wanyuom ka tinino ka wuoyi moro berni moingo wuoyi maka kamano koro kie wuoyi cha mihero dhi adhiya dhowa de watimo nadi okowaro dhowa okowaro dhowa okowaro dhowa nyoko ni joma oringo modhi kucha mondo oduog piny ka mondo oyier gimanyien kano yieri e ODM tiringo kodo ichung' kucha igo kura gi jo miluongo ni jo UDA kata jimu lukuni kinyo kenya kwish